Oh yes, Buna Sienza.
It's two kids, baby.
Yeah, Natasha.
Batisha ngoma sasema tave.
Nawe, kunda wachane. Ukiwa giri viva softawe. Nawe, kutovya none. Uraso kugaka vya chane.
Gata gata chika gyo hegwa mwagere.